We'll be right back. try to board the house up together. Now, I'm going to board up the windows and the doors. Do you understand? We'll be all right here. We'll be all right here until someone comes to rescue us. But we'll have to work together. You'll have to help me. Now, I want you to go in and get some wood so I can board the place up. Do you understand? Okay?
Voodoo priests use to make zombies. I don't know how they came up with it, but they've stumbled across a way of doing what I've tried to do in the laboratory.
Da 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 da
dead, although they appear to be dead. This particular rat started to breathe on his own after about an hour. So that was a successful experiment.
Thank you. set her on fire.